Lasho labumbana ihora lokuqala emini bebade asikubingelele sikwamukele mbukeli kulezi ndaba esikwethula zona ekomkhulule SABC Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze ngalesi khathini.
To just condemn somebody is not the right thing to do.
Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa useyalele ungqongqoshe wezobulungiswa uThembi Smelane ukuba amhlinzeke ngombiko mayelana nezinsolo ezithi wahlomula ngongemthetho ngemali engaphezu kwezigidi ezingamakhulu amahlanu zamarandi ebhange i-VBS Mutual.
The only reason that we have filed a Rule 15 application is exactly because she no longer occupies that office.
Lowo owabe engumvikeli womphakathi u-advocate Busisiwe Mkhwebane usenikele inkantolo yokwedluliswa kwamacala ukuze ayophikisana nesinqumo sekomidi lasephalamende elaphakamisa ukuthi kufanele asuswe esikhundleni. Kwezemidlalo uhlehliselwe ihora lesithupha namhlanje kusihlwa umdlalo we-Orlando Pirates ne-Cape Town City womlenze wokuqala wesigaba esandulela owamanqamu we-MTN 8 ngenxa yesimo sezulu eKapa. Sivule uhlelo ngodaba oluthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usecele incazelo kungqongqoshe wezobulungiswa uThembi Smelane kulandela izinsolo zenkohlakalo ezibhekiswe kuye. USmelane usolwa ngokuthi watshala imali elinganiselwa izigidini ezingamakhulu amathathu namashumi amane nesishiyagalolunye zamarandi ebhange i-VBS Mutual ngokungemthetho ngesikhathi esayimeya yasePolokwane.
Today,
economic freedom fighters imfune sule ngokushesha kwesokuba ngungqongqoshe wezobulungiswa uThembi Smelane. Lokhu kuzemva ukuthi kuvele izinsolo zokuthi uSmelane waboleka imali eyingxenye yesigidi samarandi enkampanini eyanxenxa umasipala wasePolokwane ukuba utshale imali engaphezu kwegidi engamakhulu amathathu zamarandi ngokungemthetho ebhangeni i-VBS. Kusola ukuthi konke lokhu kwenzeka ngenkathi uSmelane esayimeya sePolokwane.
The reason we want her out, you will understand that Thembi is now the Minister of Justice. And you can't have a Minister of Justice with a dark cloud of VBS, which currently VBS, those who are involved in VBS, are currently going through the legal process.
The Democratic Alliance, if you want to give us a chance to talk to Smelane, how would you like to address this challenge?
And we've got to give the Minister the opportunity to explain what happened there, and after she got that opportunity, people will know what's going on, and then from there on we can take further steps.
Action SA yoninxusa umvikelo womphakathi kuba aphenye ungqongqoshe.
We wrote to the public protector asking her for an urgent independent investigation, and at the same time we wrote to the president so that the president is aware of what's going on, so that the president can't tell us in a few weeks time or months time when nothing happens that he wasn't aware of it.
Smelane uqokele kwesokuba ungqongqoshwe zobulungiswa mhla zintathi insuku ngtulikazi nonyaka. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC.
Owabe engumvikeli womphakathi osachithwa esikhundleni uadvocate Busisiwe Mkhwebane uselifake inkantolo yokwedluliswa kwamacala udaba lwekomidi lasePhalamende elongo section 194 okuyilona elaphuma nesincomo sokuthi agodlizwe esikhundleni njengomvikeli womphakathi. Umkhwebane ufuna leli komidi noma ke lenkantolo ehleli eBloemfontein iguqise isinqumo esathathwa yinkantolo ephakeme yaseWestern Cape neyachitha isicelo sakhe sokufuna ukuthi kuhoxe esikhundleni owayengusihlalo wekomidi uQubudile Gyantyi.
Isigungu samajaji kule nkantolo yokwedlulisela amacala sipheka ngembuzo ummeli kaMkhwebane ngezizathu zakhe zokusebenzisa isigatshana somthetho esingu-Rule 15 kulolu daba oluseyithibeni zenkantolo.
So is she here in her personal capacity?
Yes.
She's here in her personal capacity.
Has she been thrown out before the court in her personal capacity? Throughout the litigation, has she been before the court in her...
If she was throughout the litigation, there would be no need for Rule 15. You can't say... I'm here. Have you always been an executive?
No. I mean, what is the change of status then?
Yeah. That's exactly what you just postulated, that she was previously here in her personal capacity, but as the family protector. All right? She's now here before you as advocate Busisiwe Mkwebane.
Elinye lamajaji enkantolo yokwedlulisela amacala libona sengathi lolu daba lika Mkhwebane alinazi izathu eziqinile ongenza ukuthi lenkantolo ithathe isinqumo esehlukile kunaliso esathathwa yenkantolo ephakeme eWestern Cape.
Whatever the outcome of this appeal, it won't have any practical effect or result as contemplated in the Act, the Superior Courts Act, because it's been overtaken by a series of events. There are a string of subsequent decisions that have not been challenged.
Ukuchithwa ka-advocate Mkhwebane esikhundleni ngevoti kube nomthelelo ukuthi ihhovisi lomvikeli womphakathi lithathe isinqumo sokugodla umhlomulo wakhe weyigidi eyibalela kweziyishumi zamarandi nokumanje usagqigqe inkantolo efuna ukuthi akhokhelwe wona.
Imiphumela yokucwaningwa kwamabhuku emali yomasipala iphinde yadweba isithombe esingesihle malungana nesibalo somasipala abathola imibiko engenagcobo uma kuqhathaniswa nangesikhathi kuqala uhulumeni ophethe omasipala njengamanje ngonyaka u-2021.
Iziphumo zokuphicothwa kwencwadi zomasipala kunyaka u-2022-2023 zithiwe thaca ePalamente.
The political instability that often confronts the administration of metros has the direct impact of weakening those institutions.
Okuphicothwa kubonisa ukwehla kwemali ehlawulwe abacebisi babucala ukusuka ku-1.63 ukuya ku-1.36 yebillion zerandi. Nakuba kunjalo kukho amaxhala ngomasipala abalishumi abasebugxwayibeni eFree State, eMpuma Koloni kunye naseMntla Koloni.
We are determined to come with a new approach, but what will determine everything is the political will to take a decisive action when a need arises to do so.
Isixeko saseKuruleni, esaseGauteng, eThekwini kunye neNelson Mandela Bay zifumene ingxelo ezinamachaphaza.
To turn around municipalities requires political will. Political will from the government at the national level, at the provincial level, and at the municipal level.
Umphicothi zincwadi uthi kumyinge wamashumi asixhenxe nesihlanu ekhulwini omasipala bambaxa abangakwaziyo ukukhupha ingxelo eziqinisekileyo zokunikezelwa kwenkonzo. Koomasipala basibhozo abambaxa beli lizwe, sisixeko saseKapa kuphela esifumene ingxelo yezimali ecocekileyo. Dingulula amamatya wendaba ze-SABC ePalamente Kapa.
Njengamanje samukela udaba oluthi seludumela emasumpeni ngaphambi kokuqala kohlelo i-two-pot retirement system. Lolu hlelo mbukeleke luvumela ukuthi izisebenzi zikwazi ukucaphuna ingxenye yemali esikhwameni somhlalaphansi esiyinqolobane, kanti enye-ke imali izolondolozwa esikhwameni sesibili esingeke sithintwe kuze kube umuntu-ke uthatha umhlalaphansi. Injongo yalolu hlelo ukwethula umthwalo osemahlombe kulabo abangaphansi kwengcindezi yezimali, ikakhulukazi abacula ezikweletini. Yize kunjalo-ke kepha kuningi okukhathazayo ngokuthi izisebenzi zizothola malini uma isikhungo esiqoqa intela uSARS sesidonse imali yaso. Ukuze siqonde kanzulu-ke ngalolu hlelo ukuthi sizosebenza kanjani, njengamanje samukela isihambeli sethu uPhumla Gwamanda oyi-support manager eGlacier by Sanlam. Asikubingelele Phumla, sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini.
Siyabonga njengoSanlam thola lithuba, ninjani lapho?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ake sifisane sihlale phezu kodaba. Kunokukhathazeka malungana nodaba lwentela njengoba kuzoqala uhlelo lwe-two-pot system ngesonto. Ingabe izisebenzi kuzomele ziyikhokhe yini imali yentela kuSARS uma zicaphuna imali yomhlalaphansi?
Yebo. Yeah. Ukuchaza nje kabanzi, so intela le ezophuma kule two-pot asibize le mali le esizokwazi ukuyithatha, sibize nge-savings withdrawal benefit. Ukuthi nje senze kube lula. Le mali le kuzosetshenziswa ama-income tax table ala kwakusetshenziswa amanye amathebuli ekuthiwa ama-retirement withdrawal tax table. Manje sekushintshiwe sekuzoba ama-income tax table. Ama-income tax table iwona vele lawa asetshenziswa manje ukuthi sibone ukuthi intela engakanani ekhishwa kumholo wakho ngonyaka.
Mm-hmm. Ungakwazi ukusinikeza isibonelo mhlawumbe nje usenzele isibonelo ukuthi kuzobe kuyimali engakanani. Ake sithi mhlawumbe umuntu uthatha imali mhlawumbe e-30,000 mhlawumbe akagcine esesele namalini. Kanti futhi kuzokwenzelani kulabo vele esebevele bekweleta isikhungo esiqoqa intela uSARS?
Okay. So lapho muzokhipha u-30,000 angithi njengoba ngishilo ukuthi kubuka ukuthi uhola malini ngonyaka. Mekubukwa leyo mali asithini wena uhola u-250,000. Lapho kuzobe sekubukwa i-percent elapho kwama-income tax table singayibhekela nathi emakhaya ukuthi bani into ku-250,000 kujwayele ukuthi kube imadlana nje over 26%. So uyabona lapho kwama-income tables bese ke uyabala lo 30%. Ake ngikwazi ukusho isibonelo ukuthi imalini engaphuma ngoba kuya ngokuthi umuntu uhola malini. Munesikweletu ke kaSARS yila kubaleke khona ukuthi fanele uthole uSARS usenzele into enhle yokuthi munesikweletu uyakwazi ukuthi ucele i-statement of account kaSARS bazokutshela ukuthi umalini isikweletu sakho. Enye into futhi entsha abayenzile uSARS singangena kaSARS i-filing ngaphambi ukuthi uwenze i-withdrawal yakho ungene kaSARS i-filing khona into ekuthiwa i-tax directive calculator iyona ezokutshela kabanzi ukuthi imalini ezophuma kuyile mali ufuna ukuyikhipha. Njengoba kade usho isibonelo ukuthi u-30,000 uzobe usugqwalisa imininingwane yakho. Into ebalulekile lapho ukuthi ubhale ngeqiniso ukuthi imalini oyiholayo ngonyaka ukuze bakwazi ukuthi bakukhiphele ukuthi intela yakho izoba imalini kule mali ozoyikhipha.
Yena kuyazwakala Phumla. Ake sithi-ke nangu umbukeli usenquma ongaqhubeki nohlelo lokufaka isicelo sokukhipha imali yakhe. Angakwazi yini ukusihoxisa le sicelo futhi emva kwesikhathi esingakanani uma engakwazi?
Angakwazi kodwa kukhona into esiyenzayo thina njengenkampani oSanlam kanje. Thina into esiyenzayo khona into esi-applyela kuSARS ekuthiwa i-tax directive. I-tax directive isuke kuyiyona esitshelayo ukuthi sibambe imali engakanani kule withdrawal yakho. Thina uma uyifake namhlanje isicelo sakho, ungakwazi ukushintsha namhlanje. Kodwa thina mese siqalile i-process nodaba noSARS ukuthi sihambise isicelo sethu sakaSARS ukuthi asitshele ukuthi sibambe imalini, angeke usakwazi ukukhokha. Kuzomela ukuthi siqhubeke naso i-withdrawal yakho bese sini kusazi imali yayo. So kufanele abalaleli nababukeli ngicela babe careful ngalokho ukuthi basenze isinqumo beforehand sokuthi bazoyikhipha nale mali before bayikhiphe bahambe baya kuSARS i-filing benze lento ekuthiwa i-tax directive calculator noma bacela i-statement of account ngoba thina mase siqalile uhlelo angeke sikwazi ukuhlehla.
Alright, Phumla kuyazwakala. Nawe isikhathi sethu sesisophi sesidliwa yinja. Mhlambe ke nje sesiphetha ungamcebisa umbukeli uthini? Ungabacebisa yini ababukeli ukuthi bayifake ingxenye le mali yomhlala phansi basifake isicelo?
Mina into engayisho ukuthi thina as abantu ngizoyibeka kanjalo ukuthi as abantu asicabange ukuthi sifunani ngekusasa lethu. Le mali njoba isawu 30,000 manje isingakhula njoba kadushi kaleni ukuthi ingxenye yayo mufake imali ngenyanga ingxenye yayo izoya kwi-savings pot. So kusazokhula kuleli bhodwe leli. Ngampela mekuphoqelekile uphoqwe isimo thola yonke i-information uwenze le tax simulation ngishoyo uzazise ngayo yonke into kodwa mungakwazi ukubambelela. Bambelela uze ubone ukuthi imali yakhula ibangakanani singenzi ama-decision angekho informed ngisho kanjalo.
Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho emini. Siyathemba ukuthi ababukeli bethu bafundele ukukhulu. Lowo ke bekunguphumla kwamanda oyi-support manager eGlass by Sanlam kanti besibonga naye ngodaba lwe-two-pot system. Mbukeli sizathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udaba oluthini.
Inhloso yethu ukuthi silamabhilidi la ongene khona abantu ongekho emthethweni. Sibakhiphe labo bantu labo abuye angabizi izinto zobugebengu.
Kuboshwaya bokufika abangaphezu kwekhulu ngamacala ehlukene ngesikhathi amaphoyisa egasela ezakhiweni ezishaywe noma ke ezishaqwe ngongemthetho enkabeni yedolobha iTheku. Asikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa useyelele ungqongqoshe kwezobulungiswa uThembisi Melane ukuba amhlinzeke ngombiko mayelana nezinsolo ezithi wahlumula ngongemthetho ngemali engaphezu kwezigidi ezingamakhulu amahlanu zamarande ebhange iVBS Mutual. Mbukeli yasikhumbuze ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba. Nakanjani uzozithola. Iphini likamengameli wezwe uPaul Mashatile uthi uhulumeni uzobhekana ngqo nezelelisi eziqola amabhizinisi kuleli. UMashatile uphinde waqinisekisa ukuthi abomthetho bazoba nezinsiza zokulwisana nalesihlava esidlondlobalayo.
Izigaba zontathu zikarhulumente zidibane kule ndlu ngelokubonisana ngendlela emayilandelwe ukuphucula ubomi babemi beli. UMashatile ugxininise kwelithi iinkokheli zezigaba zontathu zikarhulumente mazisebenzisane phambi kokuba aqwalasele ingxaki ekhulayo kuzwe lonke yonqevu abanyanzelisa amashishini ahlawulele ukhuseleko ngenkani.
We will chairperson through the JCPS cluster bring together resources to put an end to these extortions.
Usekela mongameli uthi idolobhu kwaye nezixeko zeli maziqwalasele ucoceko.
People can take this as an activity that is not important, but cleaner cities are very important to attract investments in those cities.
Uhulumende ukwaceba ukukhweba iinkampani zabucala kwinkqubo yokuhambisa amanzi.
We are introducing a public-private partnership model in water supply with the National Treasury and Department of Water and Sanitation.
Kukhona ikhwelo lokuba amagosa kaRhulumente asebenze ngentembeko kwaye angathathi icala lezopolitiko. Kwiindaba ze-SABC, ndingubulelani Philip ePalamente.
Bangaphezu kwekhulu namashumi amabili abantu bokufika abakhalelwe ngamasanguka sikanyela enkabeni yeTheku kulandela uhlelo lwamaphoyisa lokhuculula izakhiwo zaleli dolobha. Abakwasidlodlo bathi laba behlulekile ukuveza amaphepha abagunyaza ukuba kuleli lizwe.
Lo umgwaqo udume kabi uMahatma Gandhi osendaweni yaziwa ngePoint eThekwini. Ubugebengu nokudayiswa kwezidakamizwa kudlangile kule ndawo. Isiphathimandla zithi amabhilidi amaningana kulo mgwaqo kuhleziwe kuwo ngokungemthetho. Futhi izakhiwe eziningi sesiphenduke imihumo yezidakamizwa nezindawo zokucasha izigebengu. Amathimba okuhlanganisa namaphoyisa angaphandle kwesifundazwe bagasele kwamanye amabhilidi osekuphele iminyaka engasebenzi. Amaphoyisa athola izidakamizwa nemali yomgunyathi engamadola ebalelwa ku-4 million wamarandi. Bangaphezu kwekhulu abantu bokufika abangekho emthethweni ababoshiwe ngamaphoyisa ngamacala ahlukahlukene. Amaphoyisa athi lezi zakhiwe ezidunyiwe zisetshenziswa yizigebengu nokuholela ekutheni kunyuka ubugebengu edolobheni.
It's a variety of churches and other people that are illegally renting the places out there for collecting money from people. Illegal connection of electricity amongst others. So those are the charges that they're going to be preferred against all those people that were taken away from here.
Isiphathimandla edolobheni zithi semkhankasweni ukukhuculula nokulungisa kabusha amabhilidi angekho esimeni.
Sasho njalo abantu sabathembisa ukuthi siyolwisana nalo mkhuba wabantu abangena ngemthetho. La siqala lapha eThekwini ngoba ke iTheku ilona ezinda sesomnotho njengesifundazwe KwaZulu-Natal. Emveni kwalokhu kufanele sibukele eduzane ukuthi ababuyike babuyele, asithi masihamba babuye babuyele. Kufanele kube nayo indlela yogadi bangaphinde babuyele kula mabhilidi.
Khomishana wamaphoyisa esifundazweni uthi amanye amaphoyisa asestation sasepoint aboshiwe kanti amanye eqoshiwe ngemuva kophenyo oluveze ukuthi asebenzisana nabokufika ngokungemthetho ukwenza ubugebengu.
Zonke izinhlaka zikahulumeni zizibophezele ukusebenza ngokubambisana ukuze zilwe nobugebengu edolobheni laseKapa ngenhloso yokuthuthukisa ezokuphepha kuleli dolobha kanye nasesifundazweni iWestern Cape.
Umhlangano wokubhunga ngamaso okusebenzisana ukuze kuliwe nobugebengu eKapa. Kulo mhlangano bekhona zonke izinhlaka ezithintekayo.
We'll be focusing on what matters most in the life of people of Western Cape. As you know, the first one is the gang violence, the murder rate, that is a problem here. We'll focus on those crimes that are making the life of the people here horrible. So we'll be fighting those crimes jointly with the city, and we expect other departments to come on board.
It's going to divide the district, which is the city of Cape Town, into sub-districts, some like six districts. In each of these six districts, you will find South African police presence, you will find metro police presence, you will find community policing people present. They will be operating like that as a unit. And this is what people want to see. And this is, then action will flow from there.
Umkhandlu dolobha waseKapa uthi lesi sivumelwano sizohlinzeka ngomhlahlandlela wedolobha elingcono neliphephile.
We must really celebrate the arrival of this agreement. However, this is like getting married. The agreement indicates the intention, it is the engagement ring. However, the detail of exactly how this will work and how this commitment will be implemented sits in a further agreement that must be finalized, namely the implementation agreement along with the terms of reference for the committees, which shall include the dispute resolution mechanism.
Lesi sivumelwano sokusebenzisana kulindeleke ukuba sicikicwe ngolesihlanu.
Ikomiti lasePhalamende elibhekele ukusebenza kwezobuchwepheshe kanye nezokuxhumana lithi liyakweseka ukuthi inhlangano esakazela umphakathi SABC ithole indlela entsha yoxhaso lwezemali.
Isikhulu se-SABC uNomsa Chabedi, usihlalo webhodi le-SABC uKhathutsilo Ramukumba kanye nobuholi bale nkampani buvele phambi kwekomiti ukuzodingida umhlahlandlela wokubuyisa uzinzo kule sikhungo eminyakeni emihlanu. SABC ifake isicelo sokuthi kuguqulwe indlela exhaswa ngayo nomthethosivivinyo. Kunokukhathazeka ngokuthi umsakazi lomphakathi awukwazi ukwenza inzuzo ngenxa yezihibe ezibangwa imithetho ethile. Ikomiti lithi lizokweseka ukuthola kwendlela entsha yokulekelela umsakazi lomphakathi.
We've heard that the burning platform is the issue of financial sustainability. And what we're hearing you say to this portfolio committee is that you need all of us to work together to ensure that we turn that situation around. I think the members are in concurrence with that. However, there's also then a request to you from the members that give us the options, give us something to work with. We're in the process now of looking at the bill, if there are legislative requirements that need to be effected to give effect to some of those things, maybe let's have that discussion.
What I'm saying is that no broadcaster survives if it has to self-fund a comprehensive public interest mandate. Therefore, what we are asking this August committee is to champion government investment in our public broadcast mandate.
Kusenjalo sekuqalile ukungenelela phakathi kwe-SABC ne-Sentech mayelana nesikweletu somsakazi lomphakathi esingaphezu kwamabhiliyoni amathathu amarandi.
Kwezemidlalo, umdlalo wokuqala owandulela owamanqamu we-MTN 8 obekufanele ube phakathi kwe-Cape Town City ne-Orlando Pirates izolo eKapa uzobuyela enkundleni namhlanje ngemuva kokuhlehliswa kwawo. Isinqumo sokuhlehliswa komdlalo sithathwe ngokulandela isinqumo esenziwe yiziphathimandla zomkhandlu dolobha weKapa ngenxa yesimo sezulu ebesingesihle ebesihambisana nomoya onamandla kanye nemvula okholele ekutheni kuvalwe eminye yemigwaqo obingasahambekike kuyo. Kulindeleke ukuthi-ke umdlalo womlenze wokuqala weCape Town City kanye ne-Orlando Pirates uqale ngehora lesithupha ntambama namhlanje. Amathikithi athengwe abalandeli izolo bazokwazi ukungena ngawo namhlanje enkundleni. Omunye umdlalo-ke we-MTN 8 okhona namhlanje owemamelodi Sundowns ezobhekana ne-Stellenbosch eLucas Moribe ePitoli ngehora lesikhombisa. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapha izindaba zehora lokuqala emini. Siyabuya ke futhi ngehora lesikhombisa kusihlwa kuze kube ngokuzayo. Usale kahle.